kimenyesha imana yagitanga imana yigishiza ku bwanyu cyane yigisha abahizi babingene babameze imana ishimwe cyane rero usomye muri Yeremiya 44:42 harerekana neza imana ko hari gihe yivuga yuko yonyene ari inkona urumva cyane ikavuga yuko abahizi bayo ihora hanisha abantu bishitse hejuru bakayisuzuguza ibagereranya n'inkona iri jambo rero nimba utararimenya wewe nkayo nimburiyo imana shimwe cyane kirazira kuko imana yigereranya nawe ikigereranya n'umuhizi wayo ibi ntibikwiye yuko rero muri mwebwe habamwo ishari habamwo ikebo ibi byantumye njya kwiga ubuzima bw'inkona ingane bumeze kuko inkona icyo nasanze nta nkona ihiga igenzi yayo jamme nta nkona ihiga ibindi ntishobora icya kabiri inkona ntigira untwaro n'umwe ivuga mata usuraba n'umunwa wayo wagombye kuba muremure mugabira ugonda iranga Yesu ashimwe icya gatatu inkona nasanze irya ibyo yirondereye gusa isanze igikoko cyishi ntijya irihigira zirikorera zikoresha amaboko yazo icya kane zarika mu biti hejuru byinshi birebire gusumba izindi kuko yitwa umwana w'ikirere Yesu ashimwe cyane icya gatanu inkona zifite nishi ibyana by'inkona ngo icyana kimaze iminsi mike mu cyane irakiraba izirakizanira bigakigenda bigakubita inzara muri cya cyari kigasambuka bya byana bikarimuka bikirwa bigakoroka byamara gukoroka ikabireka bikabirinduka yoyo kubarezira rigaca iprongi ikamanuka aho byokuye kubisa hasi ikabitega umugongo na ya mababa bigaca bija ikabisubiza hejuru haleluya icya gatandatu kiyiha noneho puissance ikomeye cyane mu bihimba bya ikintu idevelopa cyane ni ijisho kandi idevelopa kitwa imbono ibona kure bwana sefiu amen nizo mvuze imana shimwe cyane hanyuma icyanyuma ngo zivise gufatana mu nda bikomeye cyane zivise solidarite cyane kubera burya inkona igaze ku myaka 40 iriyubura ngo ikigende ahantu kure hari kibuye kinini iyo bigafata kwa runwa igakubita rukameneka rugasambuka rwose hagasigara ibiguma gusa bigafata zanzara igakuramwo amubashake igakuramwo igasigara imerewe nabi ngo ntibigishoboye guhiga iki rero ngo igaze muri kino gihe igaburirwa n'izindi nkona zigenze zayo imana shimwe cyane nizo ziyitunga Yesu nashimwe haleluya hariya mu gitabo cy'imigani nakagani gatoya gusa ni muri 13:4 haravuga ngo ntukigire umutunzi kandi utariwe kandi nimba utunze ntukigire umukene utariwe wigire icyuri
ni wo munsi twiyegereza imana gusumba kuko ntawo kwemera kwisonzesha atemeye kujya imbere y'Imana kwakubwira rero duce bugufi imbere y'Imana ubu ariko aravuga iby'amashikanwa yavuze ngo ntihagire ubuvunja iyo twisonzesheje ni ukuvuga yuko duca dufata bijya twari gufungura tukabifashisha aboro iri shikanwa dutanga nasanze ari shikanwa ryiza kuko ntuvuga ngo mpaye nkunzi uhaye abatishoboye kandi mukamuzi yuko Imana itubwira yuko abo batishoboye nyene ariho ibiri none rero uyu munsi ni umunsi mwiza cyane nagira mbanze gushimira kujya mumenyesha Imana ahejeje kutugabanya ijambo ry'Imana twigishije ibintu bikomeye cyane ibintu bikomeye mu Burundi dukwiye kw'amateka tugenderako ariko ndiyumvira nti mu Burundi ko turiko turibera umuryango umwe w'Imana twese tukabona turi imbere y'Imana niyo nzira yo kwicisha bugufi kuko tuba tuzi ko hari uburuta ikituruta twese none rero muri uyu muryango turi ngaha ku mugoroba nk'uyu tuba turi imbere y'Imana tunezerewe cyane tunezerewe kuko turi mu mpera y'ukwezi umunsi wa kane wa nyuma aho umuntu wese araba ibyo ukwezi bahuriyemo hanyuma agaheza akabishimira Imana ibya ibitabaye neza navyo bimuha ivyizigiro kw'Imana ubone nazo bwayo ahubwo buri ko buraboneka ngaha rero mu gihugu cyacu uko kwezi no kwezi twabonyemo ivyiza bitari bike hari hi harashitse igihe mbere je mu kwezi ni munsi umwe ndavuga nti mbega Imana isigaye yishura ikibiriraho hari intara zimwe zimwe zari zabuze akavura twese duhanze amaso ijuru mugabo nkibuka ko uwo munsi w'Imana twese twaguma tuvuga tuti Imana irabikora tuzatubona tugihejeje igikorane cyari cyabaye kuri uwo w'Imana tuzatubona imvura iciyigwa kandi aribyo duhejeje gusaba tuti Imana yasigaye yishyura ikibirira kubona rero udufise akavura kuko utarose imvura uca utangura kumenya ibizokurikira ndetse no mu buzima bw'igihugu muri uku kwezi navuga yuko kwagenze neza kuko hariho byinshi by'inkoramutima ku bene gihugu leta y'u Burundi yatoreye umuti Imana yarafashije twese turavuga rumwe ku byerekeye ibibazo bimwe bimwe hariho kuko turumviriza bamwe bamwe ariko baravuga nk'ibibazo by'ubutungane kubona inama shikiranganje amaze gutora amategeko atunganya neza ubutungane kugira tugwanye akarenganya mu butungane kuko atari ubutungane nta mahoro abaho ni ikintu cyiza cyane hariho ibibazo bihanze bene gihugu na bose twasohotse tuvuga tuti hagiye hafatwa ingingo ikomeye ku bene gihugu abenegihugu barimbura bimbuye bagatangura kubaza bati none tubijana ku isoko yahe kubona leta yarafashe ingingo ikavuga iti ubu leta ifashe ingingo yuko izokibigura ibibike hamwe hari habaye inzara ngo bizimbe bica bisubira kugaruka bitazimbye ni ingingo ikomeye cyane abenegihugu ntibahombye kuko barosa bashorera kandi nabo nyene ntihagera ko bagera nko gutera bazoza babona bibasangaho bari ku giciro gitoye ni ingingo ikomeye cyane leta yafashe hanyuma kandi yongerera afata n'inzira itomo yitumbereye ya politiki janye n'uburimwe kare twahora tugenda aho tugidukorera aho tugeze mugabo turashobora kubona tuti tuzoba tugeze hehe ibyo byose ni Imana yafashije kugira ngo abagize leta y'u Burundi bashobore kwiyumvira kumwe kubija ku neza y'abenegihugu uko kwezi kandi ntawereka gushima narabajije umushikirangajejwe ubutungi bagoyajejwe amagara y'abantu ntiwombonera cakiza coronavirus kimeze gute mu gihugu turasubiye kumara ukundi kwezi ata murundi n'umwe yanduye ikiza coronavirus ubu turi mu kwezi ugira gatatu ata wanduye bajya bose mubona bagwaye n'abavuye hanze baza bagwaye tugaca tubategerera hagufi ku rubibe kugira ntibanduze abenegihugu hagati mu gihugu kuko murabona mu bindi bihugu n'ubu inganda ziracatikira ahubwo mbere hari n'ibihugu ariko bavuga yuko iri kwiduga ku rugero ruruta uko yari imeze natwe twari twarinjiranwe tugasubira kugaruka hasi gushikaho tubona abene gihugu bakora umutima uri munda ni byiza cyane nico ituma leta cyifata ingingo yo kuyikinga ku irembo mu bisanzwe niho leta mbyeyi iri kwiribonekeza kuko isigaye imeze nk'inkoho kazi mu buswi ayivuga iti nkingi ubuswi bwanje ntagira ibisiga bibutwara abaje bagwaye tukabategerera ku rubibe ubu turiko turakorana wa mugambi wo kubaka ibitaro mu makomine kugira ngo hamwe bishitse kuko murumva ko umwasi ari ku irembo hamwe bishitse hakagira ubusanga gwa yari mu ikomine y'inaka ntirirwa randuka izindi komine acavurirwaho nyenari hajyari habatazi yuko agera yandi mayeri yo guhangana na corona itaratwinjirana kugira ngo tube tuzi uko abene gihugu barema ufatiwe ngaho nyene agaca avurirwaho atiri waraja ahandi gucyo duhangana ico kiza n'ingoga tuvuge mu gifaransa tuti twatwuguruye fro hose kugira ntihagere na hamwe imenera hari n'ikindi cyabaye muri uku kwezi naje cyantangaje kandi benshi cyatangaje jewe sinari nzi ko byoshoboka yuko dushobora kwegeranya ugwaruka rwose rufise ama diplome ahanitse engineer master na doctora bose mu Burundi ubwo gwaruka rugashobora kurukoranya bigakunda atari babandi washize mu ikambi uvuga uti ikambi ndayegeranije bikubona byarakunze kandi bakagira imigambi tomoye na leta igacironka n'umutahe izohera ko kugira ngo ubwo gwaruka rutangure kujya ku kivi navyo ni ibintu bitangaje cyane kuko nabonye ibyavuyeyo ni cizere ku Burundi mbere je no vuga nti mwimana kuko kubona leta ironka amahera arenga miliyari 40 kugira gusa atanguze umugambi w'ugwaruka wo kujya ku kivi muzi ari igihugu twafatiwe ibihano batuboshe mugabo ukabona ko dushoboye ibitunga abene gihugu n'ibintu bidasanzwe cyane n'ibintu bidasanzwe kuko na bamwe bagomba batugira inama y'ikibi atakindi baturotera ubu baratevye bariyerekana bo nyene bariyerekana kuko ubu barerekanye ko bababajwe nuko Burundi buhagaze neza kuko ubu bavuze ngo bagira iperereza ngo bamenye ikibesheje h'Abarundi nimwe yumve none ico nagateka kazi na muntu y'abantu babayeho neza kaye mugubu bavuze ngo bagire iperereza barondere ku kintu gitumye Burundi butunga ibanga iyo babandi bari kumenya none aha tumurobeje aha rero muzi ko Imana icisinzira aha ni ivyo buso birirwa rero baragira iperereza barirondera kure aha nyene nibace bandika raporo barayibonye igituma none Yesu ntiyagwijije imikate akagaburira ibihumbi n'ibihumbi agize arafise udukate dutanu n'udufite tubiri none ntibyagwiriye none tweho utwo dufaranga tukibavuga ngo turafise Imana ntishobora kutugwiza rero iratugwiza nyine iratugwiza kuko mu kwezi guheze amahera yarategekanijwe twahora leta yari yarategekanije yuko yo kwinjira mu gihe cya leta obel mu cyegeranyo cyayo yerekanye ko twarengeje ku miliyari 11 none ntimwumva ko Imana mu gihe cya corona isi yose yugaranye twese twugaranye ikibuga cy'indege kidakora hanyuma ukazubona mu kigega hinjiyeho ibiruta ibyo twari twariyumviriye none ngaho nta mana iba yakoze akantu ntibirirwe rero baragira iperereza ni ibyo nyine mu giciza nuko ubu baratweretse yuko ivyo barondera atari agateka kazi na muntu atari iki bababajwe nuko abarundi tubayeho neza barondera rero ico duhamba mugabe Imana nayo igoma ivuga iti mugani wa musaserdoti yaduciye wa mugani w'akadogobwa Imana igoma zirashira yakavu bo bazi ko ivyo kinogo natwe tuguma tuduga hejuru Imana ihabwa icyubahiro cyane.